Belu siya skolo yun ngo. Doon yung aki. Kailan do?
Bede nga lil.
Isomkhulu akafika phangomso kuzonyanzeleka bakhwela intaba ulanda amayeza kwedini ucumbuna yoyenza lonto le
ewe tamkhulu
ulele namkhosi
ulindele bani iboyfriend yakho